zana zetu. Awe pamoja na pesa mtamana ngeli zana zangu. Ufanye sisi pamoja na pesa zana zetu. Uyazi. Amasto wala mafuso. Mbanti sina konde entenji. Before in that tipo, itete nukuru kusikonde entenji na entenji. Sibu yeje mundo enzetu. Simu yeje teni wezagana na pande. Na suba na wezagana. Siko osho nye resu mtumi suche o. Awi pamoja na pesa zana zaga. Awi pamoja mizeje. Sineza kangwana guna no. Hallelujah. Praise the Lord. We go see
Jesus.
Yo to Jesus.
Hallelujah to Jesus.
Seven Ziaki Sobana.
Oh Jesus, hallelujah.
Sobana in Seven Ziaki.
Thank you, Jesus.
In Seven Ziaki, Jimbo.
Hallelujah to
Jesus. Sobana, we took for sale. Magnia Supina, we have deserved for more.
Oh Jesus, hallelujah.
I'm Jimbo Josubone. Is it just material? The person who took a picture, we are for this. The Mino Yamusha said,
oh Jesus,
the Dumi, so I told her, Emino and Yetu, Nasses, I can say, my God,
my God,
what about the sense of a memorial service?
Oh, hallelujah,
even ask what you know, your shadows can't be answered.
Thank you, Jesus.
What a terrible loss it was, how good,
Jesus.
Wahogela bazali bethu, wahogela bantwana bethu, wahogela osisi bethu.
Jesus, hallelujah.
We love you, Jesus.
Thank you, Jesus.
We love you. We love you.
Thank you, Jesus. We love
you. Oyete Jesu.
Apandle kwakuthi isikhathi. Ngifuna bazalwane sisayiphakamisela izandla zethu. Ngifuna samukele indoda kaThixo. Sinokona hey kwalenda yenze ekhahise sifuzo maye indaze sifuzo kulukule msebenzisa maye
Jesus
waphila bantu
hallelujah
achabula katshela ukuthi noma ngaba siphume namali kodwa uma umphefumulo sobeka ephanga Jehova ngenatha
Jesus hallelujah
achabula ngathi sesisambela nje iqiniso levangeli asikweleki lutho sambela nje iqiniso levangeli ukuthi masilala phansi silale si empty
hallelujah
singaphethe into zabantu sikhulume yonke into Jehova esibazela
Jesus hallelujah
glory to God
Hallelujah.
Jesus. This man is a human in so futhi ayikompromise ivangeli lokho kusho ukuphila kwethu nisekhona bazalwane washumayela ey lapha mfundisi wami ngibona abathwana abacishe bengakuzwa kahle ngesizulu kodwa intelezi yababika phezulu intelezi kaNkulunkulu yabaphakamisa kunjalo bengakunderstand ukuthi kwenzakalani bani yabaphakamisa uNkulunkulu wethu mfisa simamukele ngiyakuthi mangibheka ngithi libuyile izwi ngithi ndluve ngasinto ngoboko wayo uNkulunkulu usivuselele izinzo zocini ngifuna simamukele mathabanakele uyazi angazi ngifuna bekufuna ingene lento kithi sonke ukuthi iawe likhulu le ngiyazi nimjwayele kudala emakule polpiti but ngifuna ngathi siyamqala only calling us we will send them such.
Jesus.
Madabata, Madaisala.
Jesus.
I just want to hear your honor. Sisha is under it is what Shabbat.
Jesus.
I just want to hear. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I see Tatelele Tuba to give honor where honor is due. Spingelele Mpostole Kamenika Jesu. No man on Dama. Siyambonga Nkulunkulu Nkulu Mama. Nalokhu Nkulunkulu akwenza ngabo kulesi sikhathi. Ngiyabahlonipha kakhulu bazalwane egameni kaJesu. I always say this and I'll say it again. Nibusisiwe bazalwane. Ukuba nabazali abayilolu hlobo. Kungathi uNkulunkulu omuse nabagcina njalo abalondoloza. Egameni kaJesu. Xa sekushaya izandla umpostoli egameni kaJesu. Angibingelele-ke ubuholi bonke bebandla, sibingelele omkhulu ogogo, omama, obaba, intombenziso, our Sunday school, egameni kaJesu. Siyahlonipha kakhulu umsebenzi owenziwa othisha ba-Sunday school bazalwane. Especially izandla enkulu. Are you ready for the word? Izikronike zokuqala chapter 4 verse number 9 and 10. First Chronicles chapter 4 verse number 9 and verse number 10. Izikronike egameni kaJesu. Thembekile uJesu. Thembekile uJesu. Ngicela sibuke nazo izinto ezimbalwa namhlanje mini in the next 27 minutes. We shall be landing. A coming of Jesus. Yeah, Mama. Kono Mama funda kumnandi ekhaya. Uye loyo.
Verse 9. Jabesiwe isethu sena kunabafo wabo. Nina wamqambi igama lokuthi uJabesi. Ethi ngokuba ngamzala ngibuhlungu. Jabesi wambiza uNkulunkulu kaIsrayeli wathi, sengathi ungangibusisa nokungibusisa wandisa umkhawulo wami, sandla sakho sibe nami. Ungifikele bubini, ngingehlelwa ngobuhlungu, uNkulunkulu wamnika akucelayo.
Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo, ibandla lithi amen. Awubheke umakhalelo eceleni uthi uNkulunkulu wamnika akucelayo. Awubheke osemva kwakho uthi uNkulunkulu wamnika akucelayo. Awubheke ophambi kwakho uthi uNkulunkulu wamnika akucelayo. Yeka kuma phela manje khuluma nawe uthi uNkulunkulu wamnika. Ah, haleluya. Namhlanje Bishop ngifuna ifisa ukuthandaza phekwa namagama athi prayer is an agent of change. Prayer is an agent of change. Ngesikhathi umuntu angakawi esonweni, umuntu angakaxabani noNkulunkulu ngenxa yesono, sasingeke isidingo sokuthandaza. Ngesikhathi umuntu esaphile enkazimulweni ephelele yase Eden, lithi iBhayibheli, at the cool of the day without prayer, because their relationship was still intact, their relationship was not broken. Lithi at the cool of the day God would visit Adam. UNkulunkulu bazalwane wayevele azehlele ngoba inkazimulo owayekuyo nenkazimulo esemhlabeni kwakufana nje. Manje wayengadingi uku-invite-wa ukuthi uma efuna ukuvakashela umuntu, uNkulunkulu ufuna uze uthi inkosi ngilapha, wayengadingi uku-invite-wa. But lithi iBhayibheli, after a man has fallen esonweni, now uNkulunkulu wayesebeka a medium of prayer ukuthi wonke umuntu ofuna ukungibona noma wonke umuntu ofuna ukukhuluma nami wonke umuntu ofuna ukumvakashela ufuna ngimvakashele ngeke mvele ngehle ke manje usengizobona ngecommitment of prayer sengizobona ukuthi ubona ngani umuntu ubedinga ngizobona ukuthi athandaza ngamanye amagama uNkulunkulu akaboni ngoba lapho usenkingeni bese yehla noma abasenkingeni kodwa uma ungam-engage uma ungambizi uma ungamtsheli uma ungamceli akehli akasizi babenamandla okusiza kodwa akasizi uma ungambebi esimeni sakho abantu babeyigama kajesu kunabantu-ke usathane abaphuca umthandazo banikukhompleina kunabantu indaba yabo iyaziwe emhlabeni kodwa yaziwe ezulwini kunabantu uNkulunkulu yezomakhelwane bayekhuluma indaba yabo uyabona ufonela abantu uyabona uNkulunkulu yezamakhosikoti utshela abantu ukuthi umshado wabo uyabhetha iy'mali azikho uNkulunkulu abuzingilo zikhona ninto lomzalwane angayiletha phambi kwehlelo zobukhosi bese baphendula abadala basezulwini bathi siyambona uyakhomlela emhlabeni kodwa yiphi into ukuthi usankingela kusho ukuthi uzokwehla ukuthi uyakhala akusho ukuthi uzokwehla until uyithobe until usehlise until ukhale kuye athobhala ibhayibheli mabazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bafuna ubuso babo awutshela umakhelwane manje ukuthi noma esobala kodwa uyafunwa awukhulumani masahlale sobala kodwa uyafunwa athi uIsrayeli mfunele uJehova esandotholakala athi nimbize eseseduze besomubi ashi and then ukuthi usenkingi nakuthi ukuthi uzoza until you engage in the supernatural manje-ke kunomoya mumbo sibambile manje wokukomplaina nokubalisa sibalise ngezinto ezingamtshelanga zona uNkulunkulu kanti lento yomthandazo ifuna ngathi ungaba nenkani noma ungawabona amarizalti yabona ufike ekuseni ukuthi babi mina lona imina nkosi izinto zami azihambi kahle angaphenduli uphinde ubuye futhi emini uthi mina lo nkosi bemfikile ekuseni kodwa ngibona sengathi akulungi uphinde ubuye ntambama uthi baba aningifikile ekuseni ngafika emini kodwa ngiyabuya futhi ebusuku nkosi izinto zami ayihambi kahle aphinde angaphenduli uphinde ubuye ngo-12 ebusuku uthi baba ngifikile ekuseni ngafika emini ngafika ntambama sengiyabuya namanje uma ungangenzeli akakho
Oh, Oh Jesus, I wish I could pick this name. We have also Tangaza, but I'm not Alice's Alawena, but the sister of the Tongues of it. Oh, my God, Peter, but I'm not Tangaza, but I'm not going to be around you. Oh, my God, I'm going to be
sequence.
manje lobaba wayithola nengcindezi yokulahla umuntu athandayo ngoba akafuna ukulahlekelwa ifamily uthi ngcono ukulahleka yedwa kunokuthi ngilahlekelwa abaningi walahla umama amthandayo kodwa engathandi ukumlahla ngenxa yokuthi ufuna ukuphila uma kwifamily yakhe nalo mama ngakulahlwa nje angaseyedwa lo mama usenengane ayibambile esweni ulahlwa njena ulahlwa unengane kodwa ubaba uyahamba kodwa yena wasala nobuhlungu babulahlwa Now we come up with Jehovah J. It's not even a prophetic name. Because a name is so prophetic in such a way. Lea was who come to analyze the long things of this day, no more second. You want to lend your hand, lend your camera gun. Oh, my God, my head. Could you come with a few way? A person making Danny come and let him sign the scene. When you begin coming for the next Sasala. No, mama, why got that? That is so prophetic. That is aligned with the future of the child. Ungalwi nangegama. Uzwakale ligama kusini lakho ngoba kunesimo okubhekene naso. Ngoba khona umuntu athi noma engakawuli noSathane kodwa alwe negama lakhe. Alimvumeli ukuthi ayiphambili. Igama lakhe linova liyamvimba nje. Alivumi lutho, alimethe lutho. Noma abaqalisa niletha umoya wabo. Tholo mama in the 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, umezwadeka, olo mama wathi hayi, uma kwenzeka, uma lomntwana ngimzala, ngizoqamba igama lokuthi uJabezi. Lalela isizathu, uthi ngizothi uJabezi ngoba ngimthole ebuhlungwini. Shouldn't have fallen now, you should have some catch. Now, what you want when this child was born, Uma Wake, now what are you doing? What you're selling the name? See, I tell us a good match. What are you doing? Balum Shadow, what looks here on the back? Now, what you're selling the name? Look at the sequence. Good album day, what you're selling the back. Ubaba washusela mama, umama washusela indodana. Indodana ibithi kuwezantsi kwayo ayinayo omunye umuntu. Ayizalanga muntu. Ayinangane. Kodwa uyafuna lesi simo sishintshe. Alright. Bese lithi Bible verse number 9, uJabezi wayetusela. Was more honored than his brothers. Why? Ngoba uJabezi wamasterisha lento ukuthi kunezinto okumele kube nomuntu oyedwa ozosimisa emndenini. Kunezinto kunomuntu okumele aphakame athi wena gona Goliyathi uzangenkemba, uzangenqula, uzangophoqa kodwa mina ngizakha abazalwane, bazalwane. Every family need a Jabezi. Oh, I wish the church was here. Shubela, bese yena ngomlomo wagcina athi namhlanje nanibhokise lokugcina namhlanje angiyakhophi kafe ngalendlela lekhaya wenzani uyahlukanisa umndeni wakho nobuhlungu esimo ukhona umuntu omele phakame emndenini athi enough is enough ukhona umuntu omele phakame emndenini athi utata omkhulu wayehlupheka ubaba wahlupheka nabazana
Yeah. It's my baby.
indoda angasho ukuthi ayinamuntu kodwa inonkulunkulu. May every yoke be broken. Ibotshabeze namhlanje eke lo mnikelo okhulumele namhlanje lezi nyembe zoyikhala masikhulumele namhlanje lenhlungwenziwayo mayibogcina kuwe namhlanje obazala uyadinga umuntu athi sikwazi ukusafanisha sonke uyadinga umuntu athi nekhaya abanye babaphumeleli. Shana manokosha ayinomoya kebehluphayo namhlanje sizotsho njalo yonke khondolo kakuhlungu uyaqabuka namhlanje isimameli nesameli.
What is the last seminar? It was on the Sasamas.
kodwa kuneke bakaboya yekubuhle yekwa yekuthola wakhile ngesini namaphala wayekhindlake awuthurumo yathi nakho kwami nalegamithi nakho kwami nashinta izinto bakaboya wamasabana musa ukuthi ubhekene nempi wamcela izinto ayifensi.
Abantu abafuna ukuthola ukuphumelela ema-status abo. But the day you encounter I'm gonna make it.
hamba ni Jerusalema kanjalo Jehova wema hamba bantu bakhe. You are protected against COVID-19. You are protected against the man of power. You are protected against sugar diabetes. You are protected against HIV and AIDS. You are protected. I announce it today. We are blessed. We are not only blessed. We are blessed coming in. We are blessed coming out. Nishintshe okuvela kulisiko ebusisekile namhlanje. Why a man need a blessing? Because you can never dominate without a blessing. Mina ngifuna ukuba part of 17. Amen wakamuzwa. Mina ngifuna ukuba part yaba phathe emsebenzini nodiploma uphathe amaba namamasters bathi wethu ngani shouthi lona uzwana nebhosi shouthi ukwazile uthi I am blessed. Abanye bazothi angekuthetha wena iyiphi le nyanga oyihambayo ubathe thi inyanga enkulu ikhona igama lami linguJesu. Business lakho ngifuna ube namaclient until you refer them somewhere.
Call me as a Lord. Be blessed. when you have a blessing, you achieve things effortlessly. Be blessed. Ngiyacela umpostoli sikhulekele nabazalwane. Ungakhulumi into eningi, ukhulume nje ukuthi be blessed. Uthi uma ngigcina emva kwalokho yonke into esifuna ukuyi-achieve. So you achieve my life. Working very hard is good and is essential. But working very hard outside your blessing is frustrating. Ngoba ithi fika imali usuyisebenzile iphele ungakayisebenzisi iphele uyicabanga iphele. Babona abantu uhlelile uholile bamanga ukuthi wangabi mnandi ntabazi. Ukuthi lapho ngaba kuvala khona isibusiso sizovala imali. Pastor ngicela uma nje lapha. Uma nje lapha. One touch. Ukhuluma ukubusisa nabazali. Abantu namhlanje uNkulunkulu uzobahlambulula. Uzobageza. Yabona isibusiso sizophuma naso la. Noma bedekeni lakho kwafa amabhodlela agqitshwa ayaqhuma njengamanje ayafa. Ngizwa into thabalaka lathi nomosoro. Ngizwa lapha into kimi, ngizwa lapha ngaphakathi. Ngizwa lapha ngaphakathi. Ithi into kimi, hayi ungaxakeka njengabantu kodwa hayi uhlupheke. Yazi ukuxakeka? Yazi ukuxakeka? Ukuxakeka ukuba nento kodwa ongayithandi. Yabo? Kuthi mhlawumbe uthandi Nando's kodwa uafoti Galitos. Ukuxakeka. Ukuxakeka ukushiya imoto yakho enkulu ngoba imali kaphethroli ungenayo uthathe encane. Ukuxakeka ke lokho. Ukuxakeka ukuthi uthanda ugrose ulwethu kodwa ngoba izinto azikho right ugcina uthele checkers. Hayi ukuthi ungabi nakho. Ukuxakeka kusho ukuthi uthanda ukuthemba online kodwa ugcina uthenga esitolo. Ukuxakeka postoli ngicela ukhuluma isibusiso nami ngiyanikela. Cela uNkulunkulu angibusise kulo nyaka. Ungapheli onyaka uNkulunkulu angakenzelanga okukhulu. Futhi ngizobuya ngizobona. Ngithi usebenzile uNkulunkulu. Egameni likaJesu. Nami nale mbewu yami. Ngithi may the Lord do it for me. Egameni likaJesu. Sondelani bazalwane zompostoli. Thatha nje imbewu yakho uze kubaba uyibeke lapha kubeke isandla. Never miss this opportunity. Sondelani. Mina ngizobe ngithandaza. Zinabantu okhoshalayo. Ungayibeki phansi engakakubeki isandla. Librado shada zinamandokosi. Ubize ingane uhamba ney'nganeni kumnikelo sezenazo. Everyone in this church. Sibalulekile isibusiso sikababa wakho ekhaya. Sibalulekile. Ungajiki isandla masithola. Ungajiki isandla. Listen to the instruction. Ungajiki isandla masithola. Yamalo shana manana nana mano setele li la mama sudana de ayayayayayayayay uzakhuma izinto amadoda uzakhuma izinto uzakhuma. Go to your parents uzakhuma izinto.